maharatia tēnei ingoa, Ana Scotney. A kene pea kua kite a kētia e koutou tōna mata I runga o Shortland Street he oi, e kake maunga ana ia, katahi anō ia ka whai tūranga whakaari ki ngā tiriti hirahira o te āporo nui. Anei te pūrongo a te Rauhiringa Brown.
What about everything we've been through together?
Ko ngā mahi a te rehi a tana kai I te ao, ko ngā mahi a hine rau katauri tāna e kai ngākau I te pō.
I do want to go overseas, but I don't have my sights set on like going to LA, like being a star. Like, no dig at that, that would also be cool. But yeah, I think I would love to go and learn.
She punched me!
Kua mōhio te awhānui tia, Scotney e te iwi whānui mo tana kiripuaki matua I te kiriata o Breaker Upperers.
Being able to work with her and Jackie, who I met through shooting that film, it straight up was a dream come true. And then being on a set with like two, like nerdy talk, but like two cameras set up so you could just have like mad creative license to riff. To answer your question, a lot of it was improvised.
A mother should be kind and nurturing.
Ai, whai wāhi hoki ia ki te hōtaka motuhake o Aotearoa.
Mum.
Me te aha kātahi anō te wahine pūkenga rau nei ka kōwhiria, hei kai whakātū ki te pare tapere o Soho ki te āporo nui.
It took me a while to come around, and then once I had a real good yarn with my old flatmate, Imo, and we were like sitting down, and I was like, I don't know, Imo. She was like, mate, like, you should just go to New York. And I was like, yeah, all right, we should do it. And then once we made that choice, everyone was very relieved.
Tui atu ngā mahi hei amorangi ki mua ko ana mahi auaha ki muri, ko te mahi hei ringa tā ki ri Waituhi.
Being able to be a part of Aroha Bridge, I think, was mean from the point of view that it's like, it looks different, so doing illustration is a different form. But again, coming back to that same source of kind of expressing things that come from a real spine or a desire to be connected to like a kaupapa and tikanga Māori story.
Aha kua tana puku mahi ko tāna whainga matua te tauweheke mai nei, he ako I te reo Māori.
Quite committed to learning te reo Māori again and like putting that, you know, directly at the front and centre. Yeah, yeah,
yeah. Mutuna wai hōka tū tana whakaari ki te āporo nui hei te marama o kohitātea. Te Rauhiringa Brown, te karere.